ihe na-ekwu ihe bụ party chairman and all of you should come up. Ndị anyị na ha na-eme aka ha ego jide, aka ha ego, even as a government aka ha ego jide. Enwere m ego. Nwafọ, nsị gị na-apụ m anywhere, sị gị ngwa Nwafọ, were ụlọ n'ugbu a dachara party a. Nwafọ ga-eri ụlọ ugbu a 3 billion. Ọ na-aga ericha 3 billion in 3 years. Ezi ụka na gwa, but mwepụ ụlọ n'ugbu a, aga m echeta sị enwe ihe problem n'ahụ. Nnyego n'ugbu a, billions of naira, m ga-agụ m ahụ m echefu ya. But ihe na mmadụ ma like ihe mechiri mana kpee nwa mma. Azụ okwu ma Chineke. Kụtụtụ m ntakịrị, kụtụtụ m ebe a na-eme ka nchị ama ọchị. Kụtụtụ m aka ebe a na-eme ka ọchị. Kụtụtụ m aka. Mgbe owu aka nke a ka m na-ekwu. Owu aka nke a. Enwe ebe m ga-akpata m ugbu a ọchị bịa m ego pụta.